matego. Onye butike. Onye meba fuma na business. Ija mo money. Onye matego. Onye butike. Onye fana alia. Onye fana alia. Onye when the sun never went on, we don't have a phone. You're too much. You're too much. You're too much. Onye fe change position. Onye na luma neno wa. Onye fa no galea. Oye mi chiwe maloga brother. Onye mi na one room bona tafufu. O mesia we butike. O charu do bless you. Bafu na no yaligo. Abi fe mo ne kono wa. Onye matego, onye butike, onye meba fuma na business, ija mo money, onye matego, onye butike, onye fuma na alia, onye meba fego. When the sun never went on, we don't have a phone. You're too much. You're too much. You're too much. You're too much. You're too much.
Na fa no ya liko.
na-ekwu maka fao fabata n'ime obodo obodo agbaka nlia ibe ma na-emelu ndị obodo fa n'ọbụ ifiriba ma ọkafa na-eme achi ego kwem ifiriba ma n'ọfa ga m na-ekwu ọne n'ụwa ya ọyị mụ nne na-ekwu maka fao fabata n'ime obodo ebe a na-eme mmemme ifuzi ego abasi eli ego fa na-akpali ego fa si ala gbagbu ego nne n'ụwa fa adọpụta pasu agha nie ya enu ọ dịka ọbụ mmiri osuzo na-esu fa na-enye ego ba na euro ọ na-eri na dọla ọ na-eri na banzu ọ na-ego fa kalili akali ọyị mfa n'ọghalia nne na-abịa n'okeso elizi ego ụfọdụ ndị ọka ji azụ afịa afa na ghaligo ego fa kalili akali ọnụnwa onye kpata ego onye butike onye mebe ọfụma na bizinesi ije amụọ mọni ọyịma ipite ego onye butike onye abụ n'ọghalia o mebe ife ego o nwezie sane mụọ obodo ebido we kpọba afọ ọ bụ ndị mmemme ndị otu na-eme ọgọ ndị otu nwote ma ọgọ ma na-eweta defele bụ mmemme nne ego chikọbi na-agbasi belu ọga ndị aga obere chukwu ezi n'ikike dogwu omerara na mba na-ese anya ezi n'ibide ji afụ ụzọ enelu ma onye ego n'ọsụmeni mesiri omenu sụzọ nnume oligos anite tụjere mba n'ọsụmeni odogwu na maini ezigbo onye ego enelu mụ ndị mmeze ezi mmiri ozuzo na-eziri ifunye ife na-emepụsi n'ime dịka ligo kwuo kedu mmadụ ike ga na-ezi n'ifunye mmiri gbanwa na abụọ iti mmadụ na-eme onye fulefu simon mmadụ ka egorie si n'ọsụmenyi rọba n'ọsụmenyi bili tigo tigo atọrọ iche odogwu ime mmekpa obi ajụrụ ụmụ igbo agụjere mba n'ịlọ natago obi ije akpamụ odogwu mmadụ ime mme odogwu niile becha eriwa gwagwu n'ezi n'ifute bambiga dị n'iweliewe obele gbamutere ike odogwu niile me kedu mmaka nne riwa nne kwese spawa wisi n'ibon nwoke ibiewa nọ furo mi odogwu obi kuba na ọba n'ezu ọdọ gwa n'ọfọ ba n'ihe mme n'ihe mmecha kedu maka lọọgụ ilu siano ịgaji eri nwa n'ọfụ ma ya odogwu niile mme kuba na-echi kristi onye ọcha nye bụrụ egwu ololo okwugo odogwu n'ịkaligo egwuo eskoba spiti odogwu onye ọtamu n'imepecha odogwu na nnekwu ego ene nọkọ grafisi eno mudo wana ọfarụ odogwuo grafisi n'imepecha ene lumu jombo abrimafes son no other way. Ine beta. Kene kene muta sisi. Ni kali go wo. Ije ke mi firi bama. Ine kuti ne beta. Kene luma isi. Montenegro ni ne beta. Onye poska ya nnoba di posk club mo Onye mani nebe Eduma kakubigi na mba Esi bonye go Odobu nememememe Ene lumu ze boy onye ocha Awanda na ba Onye mani kwa dobi Onye mana Jakarta, ego milini di Moskwa, TMT Bosco, onye chamu ni nebeja, lese di nama, onye mana lo, onye mana ni nebe, onye mana nebe. Onye bate onye onye bate 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 onye bate
I want down. 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 I want